poi piri piri. Ko te manukura tāne ko Shade Maru no Tainui, ko te manukura wahine ko Joe Maru no Ngāti Kahununu. Ko nā kaiako, ko Shade Maru, ko Joe Maru, ko Raureti Tahui Rani, ko Paura Tanaroa no Ngāti Whātua Nāpuhi. Ko tā rātou kaupapa, they were established in 2004 and are still going strong today. Embracing the beautiful treasures inherited from our ancestors, cherish today and blossom for the future generations. The teachings from the Kaumātua of Victoria, from past to present, has been phenomenal. Ngā Manu Waiata shelters and nurtures members to be proud of where they are from, with pride, dignity, and will always have a sense of belonging here in Australia, as well as Aotearoa. E te iwi, homa e te piki, clap, clap, paki, paki, mō Ngā Manu Waiata.
Thank you. Thank you. Bye. Yeah!
mai tone te wehi.
Kia ora, kia ora. Wow, 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 e te iwi, oh!